Anei he pupupu Māori, a e I kōku. Hei hana kupu kōrero Māori, a e I kōku. Te kiri kou ki kōkai, te kō a tumi kōku. Anei he pukupu Māori, a e I kōku. Hei hanga kupu kōrero Māori, a e I kōku. Ruru kōkōkō, te kōharu.